ngenelele mndenini. Indodakazi yabo intombi futhi ihlatshwayo okhulelwe. Indoda ayikhombile emkhulelisiwe eyayiphika ingane. Bazelana bezocela umkhandlo ukuba basize. Ngoba sebehlambalazeke kakhulu. Ubaba uNgidi nendodana yakhe bayayisola ngendlela ayihambayo. Amhlambalazana nokuthi abazi ukuthi bani babengane.
Ndombazana ayohlatshwayo. Khawuchazele le nkundla ngodaba lakho.
Asithembe uzophendula this time.